Yahweh Mulibakulu, Yahweh Mulibakulu, takwaba umbinga imwe, mweba byale mfula no tulumbi, mweba puto mwela mumakumbi, ni mweba kolonga nyempili, amensa ya mona na mumfimfi, amagasa enda na pamenshi, mweba kushomuli kwabule mkuni, mweba mpusu shena mumfimfi, mweba poka marumbo na kumenshi, Yahweh Mulibakulu, Yahweh Mulibakulu, Yahweh Mulibakulu, takwaba umbinga imwe, Yahweh Mulibakulu, Yahweh Mulibakulu, Yahweh Mulibakulu, takwaba umbinga imwe, ife muti fyonse fila mitota, notoni tonse tula milumba, mwasamfelo bapaka diabuta, mwewa sunge ntanda na mwitumba, mwewa pente umukola mfula, na sofukuli imwe shila mfula, mwe mfumu mwe ntamba lukuta, takwaba na umbi mwe kantu.
Fim,